3, 2, 1. DJ Robi, naomba mkaribishe Bwana Rusi na timu yake nzima. Twende kazi.